Inama ikomeye cyane tukaba twishimiye ukuntu abakuru b'ibihugu bashobora kutwizera kugira ngo twakire iyo nama izoba irimo ibihugu 21 mugaye impande yaho imbere y'uko iyo nama iba hazoba icyo twita inama y'abagwizatunga wo mu karere business forum kugira ngo baze kwirabira nabo ubutunzi kama hamwe n'ibintu abagwizatunga bo ngambwe cyo cyacu Burundi bashobora kubasangiza bizuba ari byiza cyane kwazo haje benshi musanzwe muzi yuko leta mvye leta nkozi yashizeho politike nshasha y'imigendane n'andi makungu ishira imbere cyane cyane bijanye n'imitahe kava mahanga hamwe no guhanahana ico no kwita ubukerebutsi ubukerebutsi mu bijanye n'ibi twita iterambere mu bijanye guhanahana makuru ico no kwita mu gifaransa technologie de l'information transfert de technologie hanyuma kandi turashira imbere guhanahana ibidandaza hamwe n'ibindi bihugu hama tugashira imbere cyane n'igisata cy'abarukera rugendo murumva rero yuko iyo nama y'abagwizatunga mu karere izobije hageze kugira ngo barabe ibyo natwe dushobora kuratira makungu hama natwe kumbure abagwizatunga bacu bashobore kuganira na bagenzi babo bashobore kubabwira nabo ibyo babasumbije bashobora kubasangiza ahiwacu i Burundi tukaba rero dushimira cyane shyama komesa ukuntu abahinga b'iryo shirahamwe bakoranye n'abahinga bacu kugira ngo bategure igikorwa ni igikorwa gikomeye cyane kuko amasezerano dushize ku mukono niyo ntango nyezina yo gutegura iyo nama tugiye kwakira mu gihugu iwacu i Burundi mu nama bene izo harabe inyungu nyinshi ku gihugu inyungu zijanye n'ubutunzi abo bantu bazoza ngaha ku bwinshi bazoshobora gusiga amahera yabo no kwita amahera ya kava mahanga atari maka mu gihugu harimo kandi n'inyungu mu bijanye n'utugenegene kuko tuzobereka natwe ibyo tuzi tubereke ingoma zacu tubereke abatambyi bacu dushobore kubereka natwe ibyo tuzi mu bijanye n'utugenegene hanyuma kandi harimo n'inyungu no kwita mu bijanye n'igisata cy'abarukerarugendo kuko baje ari nk'ibihumbi 200 kuvyo ukuri babonye ikigugu cyacu nyine kimeze ubwiza bwacu kama turize neza ko atazobura n'ibice 5% bizogaruka bije gutembera murumva rero yuko igihugu cyacu Burundi gifisemo inyungu iyindi nyungu tubiteguye neza bikagenda neza bizotuma isura y'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi iba nziza gusumba haba mu karere cyangwa mu makungu tukaba rero dushimiye twongera twizeza shira mukomesa yuko u Burundi twiteguye n'abarundi twiteguye kwakira iyo nama tuzoyitegura neza abarundi usanzwe tuzi kwakira abashitsi haba mu mihana yacu mu ntara mu makomine no ku rwego rw'igihugu turazi kwakira abashitsi twibaza yuko abashitsi bazoza mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu kwezi kw'icumi bazogenda baratera amacumu.